kwambara akantu munsi y'igipo kwambara akantu munsi y'igipo rero akakabutura canka gakolon hari kimwe rero mu bisagara hari kimwe mu mashuri hari imwe mu mashuri yo mu bisagara bya mu gihugu cyo Bwongereza hagiheruka rero kwankira abanyeshuri basanzwe bahiga ko badategerezwa na gatoyi kwambara uduhuzo munsi y'amajipo yabo rero nkuko ababyeyi mu ndwi heze bari barungikiye ubutumwa ku ma mail yabo bamenyeshwa rero ko abana batari kuri bo kwambara ako gahuzu ariko rero mu nyuma iryo shuri rikaba ryahavuye rero ryemera ko abana baheza bakambikwa utwo baheza bakambikwa utwo duhuzu ariko rero ibyo bikaba byavuye rero ngo mu biganiro birebire byabaye hagati y'ishuri hamwe n'ababyeyi nkuko ikinyamakuru Daily Mail dukesha ino nkuru rero kibivuga ico kinyamakuru ca iyo nkuru yanditswe itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka 2022 no kuvuga mu ndwi iheze hari mu kwezi kwa gatandatu n'umunsi wa tatu twamaze kwinjira mu kwezi kwa hari mu kwezi kwa gatanu twamaze kwinjira mu kwezi kwa gatandatu iryo shuri rero aho riri mu burengero bw'ico gihugu ni ishuri premier gitwa Meridian Church of England rikaba rero mu rikaba rero riheruka rero kwankira ryaheruka rero kwa ryari ryarankirira abanyeshuri rero kwambara utwo tuhuzu munsi utwo dupantaro utwo dukabutura munsi rero y'impuzu y'amajipo basanzwe bambara inyuma rero yaho rero ico iryo shuri rirungikiye ubutumwa bugufi cyangwa ubutumwa ku hingangurukana bamenye ababyeyi bukababwira rero ko bitari byiza bitari hygienique sinzi uko nokivuga mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi aho rero bavuga rero ko iti ngo bitari hygienique ababyeyi rero bakaba baciye nabo bategwa n'agashavu umwe mu babyeyi akaba yaranditse abaza nimba biri normal cyangwa byumvikana cyangwa bitegerezwa ko ishuri rishobora gufata umwanya rikibaza cyangwa rikavuga ku bijanye n'ibiba biri munsi rero y'amajipo y'abana aho rero bakaba ababyeyi batanga batanga isiguro ivuga ko abanyeshuri cyangwa abo bana b'abakobwa bategezwa gukingira pidore yabo cyangwa ubusa bwabo kugira kubera ko basanzwe bakora hasi basanzwe bagerageza gukina baja ku mahulete baja ku donc basimbagurika kugira ngo rero abo bana ngo ntibahave bahena nkuko rero cy'ikinyamakuru rero kibandanya kibivuga ishuri rikaba ryahavuye risubiramwo risubira kandi rigaruka kuri iryo tegeko ryari ryatanze aho rero ngo ni nyuma yaho rero ababyeyi batari bake baganiririye n'iryo shuri ku bw'iyongingo iryo shuri rero ryari ryafashe nk'uko rero makuru y'abandanya abivuga ukora makuru y'abandanye bivuga rero nuko ngo umwigisha usanzwe aserukira iryo shuri imbere y'amategeko canke umuheadmaster akaba rero yamenyeshije rero ko basubiye ko bakavuga rero ko abanyeshuri bashobora kwambara utwo tuntu tugufi munsi y'iyo munsi y'izo mpuzu y'utwo y'amakanzu canke amajipo basanzwe bamba nkuko rero baba icyo kinyamakuru rero kandi kibandanye kibishikiriza nuko uwo umutegetsi cyangwa umu headmaster w'iryo shuri akaba yamenyesheje ariko ko naho babyemeye naho babyemeye rero ngo ababyeyi bateze kwambika abana babo utuntu tutari tureture canke tudakomeye cyane ku buryo bw'uko umuntu ashobora kubona ko umwana yambaye ikindi kintu ngaho umunsi y'iyo umpuzu ibyo rero bikaba bishikirijwe na muri icyo gihe mu gihe ababyeyi bagize ibiganiro byamaze umwanya utari muto n'iryo shuri kugira ngo rero bashobore gutora umuti kuri icyo kibazo cyari kibahuje n'iryo shuri ubona ko aba muri kino gihe ibintu bitaba byoroshye rero hagati y'amashuri ibyo rero kandi ikindi nacyo bikaba bibaye mu Bwongereza mu gihe ayo mashuri abanyeshuri basanzwe ba bambara batambara amajipo maremare ngira ngo hani wacu ni turabimenyereye ko abana b'abakobwa iyo bambaye amakanzu bambara amakanzu maremare bari ku ishuri muri premier cyane cyane canke muri secondaire naho nyine ugasanga bambara amajipo maremare muri ico muri ivyo bihugu rero aho hiyo ivyo bihugu abana b'abakobwa babasanzwe bambara rero utujipo tugufi ni ibintu bitaba ari birebire ku buryo bwoko rero umuntu ashobora kutambara ikindi kintu umunsi nuko rero uko niko ivyo bintu bihagaze muri icyo kuri kuri iryo shuri ariko unyere ibintu bikaba byasubiye mu buryo aho abanyeshuri ubu b'abakobwa bashobora kwambara utwo duhuzu rero two munsi reka tubike banure ariko tubamwisha ko hari aho nandi ibindi biganiro byinshi tuba twabateguriye ngaha nyine kuri rubuga kugira ngo rero mubandanye muryohegwa na bintu biganiro byacu.